He tangata I whānau mai ki te Hokianga nui a kupe I Rawene. He pononga nā te hāhi katorika, āna āna mahi I houai te rongo mōna ara mō Pā Henare Arekatera Tate, puta noa I te ao Māori. I nehua tēnei rangatira o tātou I te rangi nei, nei rā te pūrongo a Harata Brown.
Pēnei te kōrero karanga Hokianga, koi nei te karanga o te Hokianga ki tō rātou Pā e hoki atu nei ki te rua whakautu o ona mātua tupuna I Hata Māria.
He tino rangatira a Pā Henare Tate ki a rātou ngā hau, te haukāinga o konei o Motiti, a kia mātua na hoki o te tai tokerau o Muri Whenua, taino kia mātou ngā whānau katoa, te whānau katarika Māori o Aotearoa nei. No reira, ai, he tino pauri tēnei mō tātou katoa.
Atu I ngā rekereke o te hiwi o Tamatea, rere ai ngā poroporo āki me ngā karakia whakamutunga mo te kai raranga I te hāhi katorika me te ao Māori, uri o Ngāti Tamatea, Ngāti Manawa, o te rarawa iwi.
He was really an eminent scholar of Māori culture, and he worked always to explore the link between the values of Māori culture and the gospel.
I hoki mai a Pā Tate ki tōna ukaipō o Motuti I te tau 2008, I pākia rā ia e te mate pukupuku, engari I kawe atonu e ia āna mahi rangatira mō te iwi.
He spent time here as parish priest in Pangaru, and I think while he was parish priest in Pangaru, every church in that sprawling parish, and I think there's 13 or 14, they were all renovated.
Neke atu I te rima te kautau a Pā Henare Tate e mahi ana, hei pirihi, he pūkenga ako I whakawhiwhia ki te tohu tākutatanga.
Probably gained a PhD from the Melbourne College of Divinity for his exploration of Māori spirituality and Māori theology. He called it, I think his doctorate is He Puna Iti I Te Ao Marama, a little spring into the world of light.
Hei tā te rata Māori Alonso Sullivan ko te wero nui kei mua I a rātau iaia nei arā ngā apataki katorika. Kia ora tonu ai te kura o mua o Pā Tate arā ko Hato Pētera I te raki pai whenua.
Mai te tīmatanga taino ki tēnei wā ko tōna tino tūmanako a ka tū tonu, ka tū tono tonu tēnei kura o Hato Pētera. Nō reira, koina te tūmanako.
Ka tika e kore hoki te mura o te ahi o Pā Henare Tate e tinaia. Ka mura tonu, ka mura tonu. Ka rongohia tōna reo, ka rongo tonu I tōna māmaha. Harata Brown, te karere.